imong gisupsupog, imong gihigup. Gitilaan, 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 go. imong gisup-supup, imong
imong gisup-supup, imong gihigup, Gitilaan.